no kumara igihe kitari gito atari karamenyereza inyuma yo kuraba finale hariya mu gihugu cy'Ubwongereza kuri stade ya Wembley Stadium neza na neza i Londres yahise afata urugendo yerekeza hehe yerekeza mu gihugu cha Turukiya neza na neza mu mugu wa Fenerbahce ubona ko nawe bamwakiranye igicika mu mwakuza Jose Mourinho neza ko ari karamenyereza ekipe ya Fenerbahce ekipe yarangije ifite amanota 99 ku mwaka kuri uno mwaka ekipe yaje kuba ya kabiri ikibanza cha mbere cha chatwe na Galatasaray ku matijana nabiri ariko ni ekipe ya Fenerbahce baronse umumenyereza the special one Jose Mourinho ekipe abitwa ba Edin Dzeko abitwa ba Dusan Tadic barabana n'uwitwa Jose Mourinho hariya
ah msaza nawe ntibiza koroha kabisa
eh
imachi ya iravya afisi bege mu mugongo ahita yerekeza
ariko yakiriwe yarahise
yakiriwe nk'umwami muri Fenerbahce
eh yakiriwe nk'umwami kabisa akiriwe nk'umwami ikabisa uwitwa Marco Reus Los Angeles Galaxy ngo itanguye kumura abagize
hariya kwa ba Rikipugi na ba
rubone ngo na Jiru yagiye kubaje
uyo rivye Jiru
ngo bari kwa mura bagize cyane kabisa ngo baramukeneye
bari kumwe n'uyo musaza yavuye kwa Tottenham mu Faransa ego Loris Karius
kwa Arsenal uwitwa Benjamin Sesko ngo miliyoni 65 ngo bazishyize ku meza ngo ribyige mu murekure ngo biganire biko birabandanye Sesko kuri nimero 9 kwa Arsenal soreza akabinyanyagizamo
sore wa Yarabirepzi
nabonye barako bavuga ngo twatsinze ibitsinda 91 dukena 5 point dufise
ati
mugihe twashaka mu point yo biraza kuba biba byinshi gusoma
umusore nawe nuvuga ngo afise niyo myaka mikeyi n'uga Sesko nawe yamenyereye niyo competition yo kumugana no bora nivyo niyo football yo mu Budagi asanzwe akina mugabo nivyo buza kwatoza kwiyempoza kwa Arsenal kuko bavisa abawinga bameze neza ba Martinelli ndetse na Bukayo Saka kandi kwa tuzi na karite y'uwo mukinyi ni mukinyi nawe finisio ameze neza cyane kandi no wa mukinyi nawe afise nubwo bunyarutse
kwa equipe ya West Ham mu gihugu cy'Ubwongereza inyuma yo kuzana umumenyereza mushasha ndavuga ko bita uyu musore w'umunya Espagne ndavuga ko bita Lopetegui bamaze kuba biyumvira umusore kuva muri ekipe ya Palmeiras umusore yaramaze iminsi akina n'uwitwa Enrique Ruiz Guillermo kabisa ngo ku miliyoni 30 ngo asigaye ngo ibintu bike cyane ngo umusore nawe araza kubanyanyagira kwa ekipe ya West Ham hari abakubita nyundo ngo bagiye gusumira muri Brazil
ni ekipe ya West Ham ubona ko nayo imaze kuba ifise ivyo imaze kuba yandika ku mugabane y'ubura ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza kuzana umwana wa mukuru muri ekipe ya RS Parma mu gihugu cya Brazil novuga ko kiza kuba ari ikintu kiza kuri ekipe y'umwana kiri muto kuko aza kuba yisanga ari kumwe n'abandi bakinyi ba legend nk'uyu yatumye muri ekipe national umunya Brazil wundi araza kuba yumufasha kumenyera kuri ekipe ya Brazil muri ekipe ya West Ham kwa West Ham araza kubafasha uyu mwana kiri muto kumenyera kuri ku ruhande rwa West Ham
asanze abana nka abasore nka ba Jared Bowen asanze
ba Mohamed Kudus
sore bameze neza ngo ku munsi wa gatanu uwitwa Endrick yari karasezera kwa Palmeiras Endrick yari karasezera mu marira menshi kabisa ngo umwana yarize ngo vyanka ko ni jamba risoru
mu ndwi zo baramwerekana kwa Real Madrid
ngo ubu ngo bategura kumwerekanira rimwe na
Kylian Mbappe
ngo ni ngo Kylian Mbappe baraza kuba yerekanwa nk'uko CR7 nawe yerekanywa hariya muri Real Madrid ngo ni ngo bizoba ari birori ngo byakadasanzwe
hariya dushobora kubona abaye umustari ashobora kurabwa gusumba aba Lionel Messi cyangwa Cristiano Ronaldo
65 amajana 69